I'm Radhika. Laughter is good for health and happiness. I will demonstrate some laughter exercises for daily practice. Ho ho ha ha, 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 ho ho ha ha.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ha ha ha.